Turi ku munsi wa gatatu genekerezo rya kane kwezi kwa gatatu mwaka wa 2022 ndabaramukije mwese muri ko muradukurikira ndabandikaze muri makuru twabateguye mu Kirundi tugira duhere ku nkuru nkuruzi yagize abategetsi b'Uburundi babicishije mu gwi wo kuvugana ukuri no kunwanisha abarundi sévère bategekanya kuzoshira mu nzu ziratiro mu ntara zose ibisigarira by'abantu bishwe mu bikorwa kirukira kugwa n'umugwi sévère bikaba byameshejwe na Petero Claver ndayicari yarongo uyu mugwi sévère mu mwari ya génocide kirimoso bo babona ko uwo mugwi ujeje kumenya ukuri no kunwanisha abarundi atabushobozi ufise bwo kumenya kubisigarira by'abantu biriko birato ugwa hijyano hino mu gihugu arabishwe mu mwaka wa 1992 honyene abagizi banabi bari mu migambwe yose ariko umwe wese ategerezwa gukurikiranwa kugatwe kiwe ibyo bikaba byavuzwe na Pascal Nyabenda mukuru w'inama nshinga mateka mumera zano makuru naho mu kiganiro karahara mu Rwanda nibacura gitegurwa n'urunani rwa radio RPA Inzamba na Television Renaissance murakurikira ingene mu bisagara by'u Burundi bitandukanye hari abana bayerera mu ibarabara kandi bari mu myaka yo kuja ku ishure reka nsubire ndayifuriza ikaze mu kanya ni Donito. Ibinogo rusangi umunani vyatawemo abarundi bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo na kabiri biri mu makomine ya Giheta mu ntara ya Gitega nivyo bigiye kugwamwo ibisigarira by'abantu kuva kuri uyu wa kane uza bimwenyeshwa rero na Petero Claver ndayicariye arongoye umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi akaba hari mu kiganiro habamenyesha makuru kuri umunsi ku munsi wa kabiri akaba yamenyesheje ko ivyo bisigarira leta igomba kubishira mu nzu y'iratiro yo kwibutsa kahise kw'igihugu idonidana mugenzi wacu Thierry Bigirindavi.
Umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira umenyesha kuva ku munsi wa kane gereza ya gatanu ntwarante uzotangura igikorwa cyo gukura ibisigarira by'abantu bahambwe mu binogo rusange munani biri ku misozi ya Mashitsi mutobona muremera muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega. Umukuru wa mugwi Pierre Claver ndayicariye amenyesha kwicwe ko bagiye gukora inyuma yaho baherutse gukura ibisigarira by'abantu 345 bahambwe mu binogo rusange ku ruvubu muri komine ya Shombo mu ntara ya Karuzi. Petero Claver akemeza adahigimanga ko ivyo bisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'1972 yaranavuze ko bagomba kubivanga n'ibinogo rusange ivyo mu mwaka w'1993 Severi tazobibemerera nayo kubanebagura ukuntu Severi iriko irakora ta buhinga bwo gupima amagufa ngo hamenyekane umwaka umuntu aba yarapfiriye ko bakoresha. Petero Claver ndayicariye avuga ko ta muhinga rutawe nabo bakorana ngo kuko batowe n'inama nshinga amateka y'u Burundi.
Uvanze rero ugashaka yuko twebwe turi ku rubuga ushaka ikinogo cha 42 ko tucita ico 193 nitugukundira kuko turi ku rubuga abatwara province barazwi abatwara ico bita position barazwi ibyabo na byaho biracariho satellite murondera nayo tuzokoresha GPS rondera nayo tuzokoresha abahinga ba mbere nitwebwe twatowe mu kigobe nina mashinga mateka na nkimbuza mateka urengira nkare muri twebwe harabizi by'Imana muri twebwe harabize shimi haraba bantu benshi bakubisera ibizi ibintu bitandukanye hanyuma mubaze ibibazo bidasunitswe naho mutemberera bidasunitswe n'ababaha ibibazo ibibazo bisunitswe n'umutima w'ukubana.
Uwarongoye mugwi Severe amenyesha ko abategetsi b'u Burundi bariko batekanya gushira ivyo bisigarira mu bigo vy'iratiro vyofasha mu kwibuka kahise k'igihugu.
Inzego z'igihugu ziriko ziriyumvira ko birya bisigarira bitokubakirwa inzu niniya ku ntara ico twita musée de la mémoire hanyuma ayo magufa akazokwigisha abari uyu munsi abazovuka ejo n'abanyamahanga bazoca mu Burundi kuzika abiyumvira gufurira muwe muragikura mu nzira mu byumve neza mu nzego z'igihugu ibyiyumviro biracasekana kugira ngo byigishe l'histoire ntihagire uguma hari na ibyabaye musée de la mémoire hamwe muri iyo batima mémoire par province ubona ibisigarira bya Giheta bakwereka ivya Ruvubu bakwereka ivya Mutobo bakwereka ivya Muremera byari nicho bita musée de la mémoire iza kwigisha abari mu munsi n'abazobukeje.
Naho Petero Karavenda yicariye yemeza ko bisigarira biriko birazugwa ari ivyo abarundi bo mwoko bw'abahutubishwe mu mwaka w'1972 abatari bake bakibaza ukuntu ndayicariye atandukanya amagufa yo mu mwaka w'1972 n'amagufa yo mu mwaka w'1993 naho yoba yatubiri n'amashinga amateka mu gihe atabuhinga bwo gupima amagufa ngo amenye aho umuntu aba yarapfiriye ariko arakoresha. Na cyane cyane ko muzo ntara za Karuzi na Gitega Severi kirakora mu byo bisigarira zizi imbere muzabaye mu bwicanyi bwahitanye burundi mu bwoko bw'abatutsi ibihumbi n'ibihumbi kandi bose batawe mu binogo rusangi abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi n'ubu bakaba bari mu makambi y'impunzi gushika uno munsi akaba atacu mu gwi Severi wandayicara yukuraja kubabaza kugira bavuga kuri mu byo babonye.
Cyeri bigira ndavyituma kengurukire muri ase genocide kirimo subona ko umugujeje kumenya ukuri no kunywarisha abarundi atabuhinga n'ubushobozi ufise bwo kumenya ko ibisigarira by'abantu biriko biratogwa ijya no hino mu gihugu ari yabishwe mu mwaka w'1992 Terence Mushane cegera cumukuru w'iryo shirahamwe avuga ko umugwi w'ishirahamwe muzamakugoni wigenga ari wo wonyene ufise ubuhinga bwo kumenya ibisigarira by'abapfuye mu gihe iki canke kiriya umugwi Severe ngo ushobora kuba uriko ukorera ku makosa. Tega matwi Terence Mushano.
Ntara ya Karusi mu ntara ya Gitega mu ntara ya ajya hose hari uruzi ruvubu ku nkengera za turazi neza yuko mu 1972 hari abantu bapfuye kandi harimo abahutu n'abatutsi icyo ni kimwe. Hariho rero 1993 abatutsi barafikiye mu ntara ya Karusi twarabivuze n'ubu turabisubiyemwo abantu barenga 111 mu ntara ya Karusi. Ukuvuga ko abo bantu bagiye kubata mu ruvubu abandi bakabahamba ku nkengera za ruvubu abandi nabo bagaca babahamba ku nkengera za Nduruma na Mubarazi na Kindugu. Murumva rero ibyo oye nta na kimwe kizemeza icyari kuzemeza barabahinga bavuye muri ONU bashyizweho na Conseil de Sécurité des Nations Unies kuko bijya byaha cyacu banyabwoko itanze agahomera bunwa ibyaha byo mu ntambara n'abafitiye uburenganzira ni Conseil de Sécurité ya ONU niyo yonyine ishobora kuzemeza abo nabo bavuga ngo bakoresheje ngo abari babariye bashobora kubesha.
Tuanaza makuru muri politike Jacques Bigirimana azoserukira umugambwe FNL mu matora yo mu kwa gatanu mu mwaka w'2022 yaratanze kuri wa kabiri dossier yiwe mu biro vya Seni. Jacques Bigirimana akaba yamenyesheje ko yiteguriye kuja mu matora kandi ko azokwemera ibizova muri ayo matora kurikira
ngo ni kugira ngo dushobore kuzuza ibisabwa kimenyezo gihambaye cyane ko tuyiteguye ibisigaye navyo n'ibisanzwe ibyari bihambaye cyane byari rero ko dushitse ko twamenyesha ko tubyiteguye cyane hanyuma ibisigaye bijyanye n'uko tuzokwemera izabibwiwe matora reka amatora abanza tubone igihe azogenda niyagenda neza nk'uko tubyipfuza kandi tubyizeye nta kibuza ko tuzobyemera mugabo uko tubimenyereye bwa mu Burundi kandi tumaze kubijyamo tukabigerageza amatora yamagenda neza kandi bitewe n'ukutabyemera nta kibuza ko n'aya azogenda neza kandi bizoba bizobyemera.
Abagizi ba nabi bari mu migambwe yose ariko umwe wese ategerezwa gukurikiranwa ku gatwe kiwe. Iyo ni impanuro ya Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka akabasaba abarundi kubavanura no gufata abantu mu kivunga tumukurikire
ibintu byo gufatira mu kivunga ayo byadukoreye mu minsi yaheze imyaka yaheze icyo gihe rero twagomba kugisubiramo kubera ko biriya bihe byari bibi cyane nacyo gituma rero gufata abantu mu kivunga atari byiza kuko mu bagumya banga b'umugambi se DFDD harabamwe abakora amakosa abo bakoze amakosa rero nibafatwe bahanwe kandi bahanwe ku gatwe kabo ni nk'uko muri SNL harimwe abakora amakosa abo nabo bafatwe bahanwe kandi bahanwe ku gatwe kabo ariko navuze nti kiretse muri interrogatoire gihe bari kubabaza hagize uvuga ati yamarajewe ni nakayantumye cyo gihe rero ubonaka na warahamagarwa akabazwa ibyo rero tubikoze uko tuzokomeza umubano mwiza mugabo nayo ubundi habaye imbonera kure ikoze ikosa ikarikorera hariya ku ntamba cyangwa ikarikorera hariya mu buce imbonera kure yo kumuzinda igacibizira ayo namakosa umwe wese rero ahanigwe icyo yakoze kuko bataba babigiye inama n'uyo wundi basangiye umugambwe n'uwo wundi basangiye idini cyangwa n'uwo wundi basangiye ubwoko
tuve muri politike tuje mu bijanye n'ibidukikije indwi turimo ngo izohera ifumbire yose iriko iradanazwa yatswe abadandaza kugira isubizwe abanyagihugu ivyo bivugwa n'umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Dr Guide Rurema aho akaba yari kabwira abanyagihugu bo mu ntara yari wigihari ku munsi wa kabiri arongera nako hari ku munsi wa gatatu arongera akagabisha abo bose bikika mukiza mu gushaka gutungira ku banyagihugu uko bazoshegezwa tumukurikire
ubu rero twahagurutse bene gihugu yo fumbire ni gwanyi kandi leta yarabafashije kugira ngo muyironke kuri make uwo muzobo nta muntu numarekuwe gucuruza ifumbire mu gihugu aho duciye hose tukabibona ifumbire uca tuyifata tugasha tuyihamwebwe bene gihugu naha mu rugiki mutufashe korane n'inzego cyangwa mukore ku giti cyanyu mukingire igihugu kandi mwikingire muzozi mu bitubwire abantu baraza amatelefone bahamagara ko kugira ngo iki kibazo bavuga ari ugushaka kwikika mukiza abantu bamwe batungire ku bene gihugu tugishira habona iyi ndwi zohera ibintu byagaragaye byagiye ku mugaragaro mwebwe bene gihugu iyo fumbire ibi iwanyu nk'ibi fumbire yo gutungisha abajya badandaza cyangwa n'abandi tutaramenye
tubona aya makuru twabateguriye mu bisagara by'u Burundi bitandukanye wasanga abana bari mu myaka yo kuja ku ishuri ariko ugasanga bayerera mu ibarabara bamwe muri abo bana barahebwa n'ababyeyi babo bwite abandi nabo bahunze ubukene bwugarije imiryango bavukamwo abana baripfuza kuva mwibarabara bakaja mwishure nk'abandi akarorero kakaba ari bano bana batwa uruganda rwa radio rwasanze mu gisagara ca Ngozi mu kiganiro karara mu ruganda nibacura hagikorwa n'urunani rwa radio RPA Inzamba na televizyo Renaissance inkuru tukaba twayitegurira mugenzi wacu Reverien Bazikamwe
Ndare kunyene ugize nze nipfuka muri guye tanyenda hano inzu bubatse ngasana n'ijyamira hanyuma bukeye nyene bashobora nkigumirayo ahantu nyembo niyo tanguye
aha ni mu gisagara cha Ngozi turiko tuganira nabo bita abana bo mwibarabara aho batuyagira ubuzima bugoye babayemwo
naje kurondera ubuzima namanza mu isi yose kuja kuronderera ha ndosha mara senda gushimira n'icyo ubugari cyane cyo cyubuka cyari ge bunye ge ko na masandari mvuri guye bashaje cyari ge sanira ari imbere y'ubaya ja kwinje yego la mu soko mega mahera so mwe ibiharage ibirayi n'imisara no kwikorera nyene nkanze nyene mwe fikira nkaki bambuze ndi hangara nkaje nkaje kaongya manyene karondera bukeye wikane ndare kunyene ugize nze nipfuka muri guye tanyenda hano inzu bubatse ngasana n'ijyamira hanyuma bukeye nyene bashobora nkigumirayo ahantu nyembo niyo tanguye ngo tanigumirayo ngo tanigumirayo n'ijyamira
nyene ndabona ubuzima bwo mu ibarabara ntabwo nyene no kubura aho umuntu aje bene turose nyene nk'umugosi nyene aza nyene nko kugira umuzigo turamwikorerera akaduha ijana ryo kujya turayibusa nyine turihangana tuvuga ati twebwe se twebwe twabyigize reka tuburare hari naho ejo tworonka tukajya
aba bana bari hagati y'imyaka 8 na 15 amwe mu mashyirahamwe niyagerageza kubafasha nk'iyo bagwaye cyangwa kubaronsa utwo bafungura mu gihe baburaniwe
bakaduhugurira nk'utunini
Iruhande y'ubwo buzima bugoye babamwo babaho binyegeza kuko abapolisi na ya migwi imbonera kure babahiga kugira babatuze mu gisagara ca Ngozi.
Kenya na abapolisi bamwe barafata nyene baratuyora bakatujana mu gasho bakadusubiza muhira kubera hariho nyene bamwe bava muhira kugakoko kabamayibobo bini Ngozi nta muntu n'umwe jewe barabingira navuze ati bakazofata nzobaha inomero za mama bamutelefone bamubaza igituma inja mwibarabara kandi ahari
imbonera kure neza tigira nabi na kimwe hata dimbonera kure ni badufata abapolisi ni baradigira na badikubita inkoni bavuga
Abana kandi nabo barifuza kuva muri ubwo buzima mbere barifuza nuko buja ku ishuri nk'abandi.
Jewe ushaka kujya ku ishuri usaba abakuru nyene banguriye nk'amakaje yo kujya ku ishuri.
Cheko ndose wunjana ku ishuri no kwiga jenera nk'ibyo niga mu waka cheko cyo no saba nyene bosubiza mu ishuri nka nisubira nyene muhira uwo mukapapa tukumvikana icyo yombwira nk'agikora.
Icyo gisagara ca Ngozi sico cyonyene gifise be nabo bana no mu bindi bisagara nuko mbere abo bamenyekana kuko bagiye mu bisagara ibyo byose bikaba biri mu byerekana ko agateka k'umwana katitaweho mu Burundi mu gihe bizwi ko ari bwo Burundi bwejo nkuko kuva na kera ari ryo jambo ryakoreshwa mu guha agaciro umwana nabagakura yifuza kugirira akamaro umuryango wiwe n'igihugu.
Kwevere bazikamwe tumukengurukire mu gihe rero uburenganzira bw'abanyagihugu muri rusangi butazoba bwubahirijwe mu mibano uburenganzira bw'abana nabwo nyene uzokwama buhonyangwa ivyo bivugwa na Paul Muzimana yanonose bijanye n'imibano agamagara rero barundi muri rusangi kuva hasi bagaranira agateka kabo kurikira
mugihe yuko ijaranga igihugu kigarahindutse cy'ukuri modo alvuze ngo mukimushi cyase mu ntore ya kapitalisme inware y'amafaranga ubundi umuntu umuntu wese afite atinya nacyo nsuma umuntu agitegereje neza usanga ibyo abantu bari bifatiye ko basangiye ubundi byose byacicutse biba nayo bicicuka wavuze ibintu biciye abana yego hariho umuntu witegereje uvuga mwana afunzwe umubyeyi wiwe kuko usanzwe nta mwana cyangwa umunyororo ku by'ukuri intoro y'abanyendi ihagaze ku mani ishobora kubera ibintu byose kubibaho haba umushinga w'ubwiyo haba ibice byo presi umushinga amakuru haba gushyira hamwe reka no kwiyumvira uba rero ibyo si ibintu umuntu yavuga yuko bifatiye muri rusange intwaro yari ku mani ishobora kwema yuko hashobora kuba umwitegerezo nanjye wundi filime zigifunga abana nibiba ibyo bihugu tuvuge nk'ubufaransa cyangwa amerika cyangwa ibyo ni bihugu bashoboye kurwanira bagashinga igihugu urumva rero biratandukanye ibyo bihugu mu gihe iwabo bishoboka bubwo babategeka ibindi bihugu yuko byonye bitabaho bakabamaza kugira ngo igihugu agaceka k'abantu agaceka k'abana agaceka kuko ishama agaceka k'abantu muri rusange gahumyaze umuntu ukamuriko arasemerera mugabo bose bazi yuko ubutegetsi butabishobora muti aho uhagaze nuko abarundi bo nyine bagahaguruka bakavuga ati ikirego turakene yuko abantu bigenga turakene yuko amashyirahamwe akora yigenga atabujijwe na gatoyi gukora urumva rero ni ibintu bikeneye yuko abanyagihugu nyene bahaguruka bakarwanira ako gakeka kuko nta bufasha buzobyemera uko bwa mu Burundi nta bushinwa buzokwema ko bwa mu Burundi cyangwa mu Burusiya kuko n'ubundi ningabo bifashise ubutunzi bw'ibihugu bw'u Burundi mu gihe ubutunzi bw'u Burundi cyangwa bw'ibihugu biba abanyamahanga ibyo bintu byose byose bigase bizokunda nicyo kiba rero urugamba rero ni uko ubutunzi bw'ibihugu buca mu bintu by'abarundi.
Imbere yo gusozera ano makuru abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu barakwije kuri uno munsi wa gatatu iminsi 135 bafunzwe bagabakira umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igicamwe ni adabu muringana no muri yone umwumwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Abacamanza bari bashashe muri urwo rubanza akaba ari Parfait Muvunyi yararongoye intahe uwihitonze Eric hamwe na Kaneza Clarisse asanzwe ariwe arongoye sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza. icari ho cyo mushikiriza amanza akaba yari ya abasabiye gufungwa imyaka 15 tubitse ko abamenyesha makuru bahagaritswe ku igerekezo ya 22 gitugutu umwaka uheze ibubanza bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri commune ya Musigati ariko habira intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano Christine Kamikazi Anyesi Ndirubusa Tiansi Mozenzi na Egide Harimana bakabagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu nano rero cyo sozera makuto twashikiza kuri uno munsi wa gatatu mfatekano kandi abakengurukire mwese mwariko muradukurikira naho butaha